ijambo yo nagira ndabwire nuko iyo tuva murahazi hari mu magume mabi kuburyo nta numwe yo kwipfuza ko tuyasubiramwe yabo uri muri CNDD-FDD yabo utarimwo jewe ndafise ivyizigiro kwata murundi yo kwipfuza gusubirayo nutahorabona muri imisi heze yarabonye ko ari habi nubutari yahora hafata minenego yo twavuye akabona ko umenga kwisubirayo ni bisanzwe yarabibonye yuko mwanya mutoyi igihugu cy'u Burundi gishobora gutembagara kikaba nka Somalia jewe rero ku bwanje beshi barose umwanya wo kumbona njye namushikiranganje w'intwari yo hagati n'umutekano nahora nama mvuga nti igihe cyose jenzo andi mushikiranganje w'intwari yo hagati n'umutekano nta barundi bazosubira gusubira namwo hari haho vyagira bibe mu kirundo naragiye marayindwi kandi navuyeyo abene gihugu bose bagiye hamwe kubera iki nasanze injyane z'abene gihugu ziva hejuru ntiziva mu bene gihugu ugize umutware mubi abene gihugu barababi karatsinda baraciye umugani mu kirundi ngo umwere uvi bukuru ugakwira igihugu cyose nagira ndabwire yuko igihe cyose CNDD-FDD ariyo izoba ari umugambwe uramutswe igihugu nta njyane abarundi bazosubiramo naranezerewe cyane kubona banshizemo ibyizigiro kuko baranzi umuntu ashaka konona igihugu ndazi ko tuzobona na kare tukabiyaga kambwira icyaha yakorewe hanyuma hako dutembagaza igihugu azoheza twereka ibyiza agira kizanire murumva aho tuvuye sinifuza ko dusubirayo kandi ndazi ko atamwe n'igihugu n'umwe azokwifuza gusubirayo iyo rero twahasezereye hasiga ikintu kimwe aho tutarava ni mu bukene ubukene n'umwasi twese tuvyandike mu mutwe ubukene n'umwasi niyo nkomoko y'izindyane zose zabaye mu Burundi ubukene burasheraguza ubukene butera inzigo ubu rero duhangane n'ubukene tubigire urugamba ntidusubire kugira urugamba ngo tuje kuri wa mugani ngo utambara na mukeba ntakubita urugohe bajya bara abashaka guhenda barundi kugira abagume bacungana gusa bahebe gukora hariho imigani dukwiye gusezerera ngo utambara na mukeba ntakubita urugohe kubara kugira ugume wicaye ntukore ugume uraba mugenzawe hanyuma ureke gukora ibyo usonze uca utagwa vuba ko ariwe yatumye usonza kuko ariwe yagutesheje umwanya wo kumurereka injyane naho zamuka hariho umugani bavuga ngo umwana w'undi yimba guhisha ivu namwe amubanye mu mahoro agaca avuga ati naho ubona utabona ivu ko mutavukana burya yimbye icombo cawe kugira mugume mwinubana iyo migani tuyisezerere umwana w'umuntu umubone nk'umwana w'umuntu hanyuma ahubwo dukurikire wa mugani ngo uranyanka unyiyumviye kuko abantu barateranya hariho indwara abarundi dukunda kugwara yitwa kujaniranya ngo ba kujaniranya n'amakosa nayo akomeye yishe igihugu cyacu ngo abatutsi baratumaze ngo abahutu baratumaze ngo muraraba neza babo muraraba neza abagamba ngo abanyabururi bameze nabi ivyo bintu tubikureho uvuga uti naka ameze nabi muga kirazira kuvuga ngo banaka iyo mvugo duitangurire mu bagumyabanga dukosora Burundi migenzo y'u Burundi yatumye tujyana tuyisezerere dutangure gukora bose badufatire kwa karorero kubera iki abagumyabanga ni beshi abagumyabanga bararenga 70 kwijana mu Burundi dukure inzigo ishari dukure insaku twe dukore ibikogwa ico gihe ukora nta mwanya uzoronka wo kugira inzigo kuko ubufise ikigufatiriye umwanya ico ni cyambere nagira mpanure abagumyabanga ica kabiri kandi cyoco kirakomeye abagumyabanga rutange akarero ko kubaka igihugu umugambwe S.G du CNDD-FDD bose bawuhanza amaso bawuraba icyuri nutegerezwa gutanga akarorero iyo amakungu yose araho umugambwe witwa S.G du CNDD-FDD murabona yuko niyo hagize ububeshera amakungu yose aca bifatirako no kuvuga uwo mugambwe ni wifate uko bawubona ni gihangange iyo bose re bamaze kwita igihangange ifate nk'igihangange turi bihangange S.G du CNDD-FDD ramba Timbatara turi bihangange S.G du CNDD-FDD no mugambwe w'ibihangange kuko uravye isi yose irawutinya kugira dukore ivyiza ni twifate nk'uko turi nk'abavyeyi mu muryango kirazira kumva S.G du CNDD-FDD iri kwishihana n'iyindi migambwe iyindi migambwe ni mito S.G du CNDD-FDD yarerekanye yuko abene gihugu beshi bari nyuma yayo bake bari mu yindi migambwe turi mu ntwaro ya demokrasi tububahirize mu buke bwabo iyo uri se umujyango muri mwese n'indarigira abona intambwe iri kwisiganwa n'agakwavu mwishamba ninde arumva intambwe iri kwisiganwa n'agakwavu intambwe iryoherwa yuko agakwavu kazunguruka impande yayifu bivuga iti reka siganwe nabijya tungana sinze numve ahantu na hamwe abagumyabanga bariko baryana nabo mu yindi migambwe umwana wawe w'imyaka 4 uri umuntu w'umugabo akomeye agukubise kofe wari kusoma nk'igitabo rirababaza nimumbwire nk'umuntu asanze uri kusigara n'uwo mwana cha munsi ya meza na uca hijya ukoma induru ngo wambwa imbwawe ngo urabona ngo narakubyaye arije ndakureza ukunkubita ikofe hagaca haza umushyitsi mu rugo rwawe agaca kubaza ati nibiki nibiki ngo umwana ngo je navyaye nkarera arije ndamugaburira ngo kubona nkubita ikofe muriko murasiganwa mbwira uwo mushyitsi afata ko umwana ari wa mwikosa cyangwa ari wari mwikosa tubyumvikana wewe se wiwe utashoye kwihanganira uwo mwana muto ingwa gukubisa ikofe ni wewe ahubwo uburi mu makosa kirazira kaziririzwa ko S.G du CNDD-FDD usanga abanywanyi babo bariko bashihana n'indi migambwe ahubwo twe tujejwe kubafata neza kubabungabunga rero umugumyabanga hari hose niyumve yuko ategerezwa kubungabunga abene gihugu aho bari hose niho tuzogira icyubahiro gikwiye jewe kugwe go hejuru ndazi yuko tuzinanye na beshi icyo ndabemereye nimwasanga jewe hariya hejuru twarahejeje uzova ngo yiganye umukuru w'umugambwe tuzoza twese tuzomubaza ubu ni cyo kibazo twasavye umushikiranganje w'intwaro hagati aduhuze tuvugane turabe ivyo duhuriye ko nibitu tandukanya turazi ko ivyo duhuriye ko ari vyinshi no Burundi nuri migwi kirundi nakakayaga ki Burundi ni igihugu cyacu byose biraduhuza muri bose abo maze kubaza bose nta numwe yipfurize nabi uburundi none bigenda gute kugira ubwo Burundi duce tubwonona nitumenye ko hariho leta umuvyeyi wa bose hakaba n'imigambwe imigambwe ifise abanywanyi dushobora kugumana tukabahindero ituma dukorera igihugu cyatuvyaye turi inyuma ya leta y'u Burundi nidukorere rero turi inyuma ya leta y'u Burundi hanyuma tumenye neza yuko leta iduha ubushobozi bwo gukora atari zoza kutugaburira abana ikindi cyishye Burundi ni bwa bunebwe ubwo murindiriye ko leta izokugaburira leta izotanga amashure leta izokubaka amabarabara leta izokubaka ibitaro izokwigisha ba dokitera ba enjeniyere n'abandi kugira ngo baze kuyifasha igihugu gutera imbere mugabo nta leta uzobonije kurima mu murima wawe nta leta izoza kurima iwawe kandi ntuze wigira hagara mu Rwanda kuri leta ko leta n'umuvyeyi bagumyabanga rero ntidusubiye kwiyumvira intambara ntidusubiye kwiyumvira mukeba ntidusubiye kwiyumvira ngo umwana w'undi yimba guhisha ivu ubu rero nitwiyumvire iterambere ryacu umwe wese aheriwe akore bose amufatire bakarorero aho ndabibwiye cyane cyane abantu bize jewe hari igihe iyi imvura yase kugwa nkaza mbone guye Bujumbura mpora nshavura ngaca mvuga nti none iyi imvura ije gukora iki muri bibizu aho yari kugwa hari yabarima bijya bizu ntacho tuzobiryamwo nimuze tuduje dufashe bene wacu gutera imbere ruguru ubu rero twigishanye by'iterambere umuntu tumugaye kuko ari kinebwe ashaka kurya amaraso y'abandi umuntu aronka akazi Bujumbura yahora akora mu cyankuzo ubwo nyene avuga ati ugende umunyabujumbura hanyuma kakazi kahera ntabanduka Bujumbura ubundi nyene aje kumusubirira nawe nyene akagira uko nyene inyuma y'imyaka 10 baba bamaze kuba abantu nka 10 bava ku musozi umwe leta nayitunganiriza bose ici hamwe umwe abo bandi bacha baje none iyo baba bamenya bati jewe ndi mu mandatere politike ndi mushinga amateka ubu ndamanutse Bujumbura ngiye muri sesyo iheze nca ntaha hari ya ruguru mubwira abagenzi banyu bose bari mu migambwe n'atari mu migambwe ubu CNDD-FDD ntikiraba intambara intambara zaraheze ubu tujya tuje ku rugamba rwo kurwanya ubukene tujya twubake igihugu ni muri iyo ntumbero rero twafashe yuko tujya tugira icibutso cyukubaka igihugu iterambere y'igihugu kiga kizobicibutso kizobicibutso isi yose igihe yasanze dufise amazu afise amanivijana bazovuga bati yatanguye nijya kandi umunsi babihiga bavuze ko igihugu bagira abacubake kiraza gutera intambwe gucusubiza iyindi nyuma wamaze gutera intambwe cugira iyindi gira kabiri provinsi zobihejeje nivo yayo iracigende kigiriye nayo igira icibutso mu ntara yayo hajya no Burundi bwose intara nayo zicigira icibutso cyayo citerambere giyo ntara gushikaho no kumutumba bagira icibutso cyabo citerambere ryo kumutumba byiza twoshe igihe kumutumba dusiga tugira inama bikamera nka association iriko yiga imigambi y'iterambere n'icyokogwa